lwami lusiba lubhala lushisa lusika lichwa ebusika sengifika ngichacha tinginga kuchucha labangilinga sengibhala emachinga ngelwami lusiba ngishiba ngicobhota kuleli chaphoti ngiyingodi lwami lusiba lusheshimba ngisho kusesimba umnyama ukhasa phasi ngiloba kukhanye kanye bahlanye sengihlanye la ngilayela hhayi njengembila leyalayetela yagcina seyilayeka lalela lwami lusiba lumibala lemihle lumilobo lemihle bantfu labahle balalele ngisihle sive lesihle bukani nabo buhle bemvelo benza buko budzabuka lapho nadzabuka khona manje sengiyadzabuka ngibona bube bunidzabudzabula anisakwathi nekujabula lwami lusiba lutiba tinchubo tesimanje letiholwa baholi lababuke emaholo lihlole bahlole labangenamahloni lithi lingakashoni bathi hhayi asikayiboni baphike baphikelele maphika ngikhane afela enkhanini thini siwangcwabe emhlabathini lwami lusiba lubhala imini nebusuku lubhala ngemini nebusuku alukhathali lugijima enhla endazi eningizimi naseningizimi inyakapho alusabi emazimi latodla inyama yami ami emagama ngiwaloba ngelwami lusiba ahlale asekhumbuto ngami lwami lusiba lwami lusiba lwami lusiba.